Dudu boko kunifanyia, sijui nilivyoanguka kama wapi. Youngest baby there, with the mother coming from behind. Black back.